smart.
Hey. Ejo numvise mama ari karaganiriza mushekanje. Amubwira ibimenyetso by'abahungu ba Kenya.
God have mercy upon us.
Icya mbere. Ngo abahungu ba Kenya baba bari romantike cyane mu rukundo. Umwanya wo kurondera amafaranga bo ariko barasoma ibitabo by'amajambo y'urukundo. Ariko mu ndabi nukuri ndakenye. Ariko kandi sindi romantike. Ubu buzima karindi yankuriye.
God have mercy upon us.
Icya kabiri.
Continue.
Tuvyihoze.